jirani yako Mungu wa amani. Mwambie jirani Mungu wa amani. Mwambie jirani Mungu wa amani. Hallelujah. I want to welcome you all today. All to him praise.